Sarai da ku kai ilimi shine sirri
wata ran sai labari mun